Kosa jenava tukmaslanis bene wayang kula bon kalindo lero part 25 August 2024 bon kalindo bajai amadi the president want wosauga kumaso the president wa Malawi says lero wayang kula
ngati pali chinthu chimene ine sindizasiya ndiye ndikuima pa chilungamo ndizaima pa chilungamo ndizanena chilungamo ndipo ngati pali chinthu chimene chiti chizandipezese ine mavuto ndiye chilungamocho ndipo ndimakondwera mu mtima mwanga ndikamanena chilungamo chokha chokha makamaka likakhala la mulungu ngati lero pamene anthu akupita kopemphera pamene ena adayamba kuyamba kupemphera la chisanu loweruka dzulo mpaka lero mulungu amakondwera kwambiri akamuona munthu onena chilungamo ong'alula chilungamo chokha chokha osaona makobiri osaona kulemera osaona osauka koma kungochinena chilungamocho straight chizikhala chilungamo ndipo ine ngati president wa anthu osauka ndikulonjeza ku dziko lino makamaka kwa Malawi osaukanso kuti ine ngati president wanu dalirani chifukwa ine ndizapitirira kuima pa chilungamo uthenga opita ku banja la Saulo Sichilima komanso uthenga opita ku banja la UTM lonse makamaka mu timu imeneyi ya Saulo Sichilima paja musaiwalire kunena kuti UTM idagawanika ndipo ichi ndiye chilungamo chake ena akhonza kumapanga ma interview ena akhonza kumaonesa kwa inu anthu kumakhala ngati UTM yomwe ija ya Chilima ija ilipo imozi ndiboza lenileni UTM idagawanika pali UTM ya makandulo ya Malemu Chilima ndi pali UTM ya feki imene inu mukuizwa abale chipoza amalawi ndinu anthu ochenjera amalawi masiku ano mukuona patali nokha maansala mukutha kuwaona kunena kuti UTM idagawanika koma uthenga wanga walero ndi wopita kubanja komanso anthu onse amene ali mu timu ya Chilima kunena kuti UTM ija yasala pang'ono kutha ndipo UTM igulisidwa posachedwa pa ikugulisidwa kuja kumatchedwa ku MCP ndipo ngati mmayembekezera zabwino zabwino zofuna kuchita kusunga legacy ya Chilima muiwalireko chifukwa UTM yagulisidwa ndipo padakali panopa kwaperekedwa ndalama za nkhani nkhani kupita ku timu ina ya UTM uyo timu ya anthu oyipawo amene akonda ndalama kuposa mzimu wa munthu amene akonda ndalama kuposa Malawi ndipo akupanga zinthu zopsa kwambiri ndipo ena mwa iwo amene akupanga mapulani othana ndi Chilima mzimu wa Chilima kuti usadzamvekeso olo zina lache ndi anthu enieni amene amadya ndi Chilima deile anyamata ake a mu ofesi mwake kumadabwa kunena kuti kodi awa masawa mayenda ndi abwana amene wolero watembenuka ndi amene akufuna kugulisa UTM ndipo tikunena pano mapulani ali pa advanced stage motero kuti anyamata amene amaoneka ngati ndi antchito a Chilima osakhala a Japan leroli ayamba kumayitanisa anthu kuyitanisa ma regional governor kuyitanisa ma district governor kuyitanisa ma chairman kuyitanisa ma director ndikumakakhala nawo pa meeting ndikumanena kuti UTM ya makandulo anthu ache ndi zisiru ndipo musakhulupirire ife ndamene tikukawina ku convention kutero kuwapangana kunena kuti ma councillor, ma directors amai, ma regional governors, ma district governors, ma director wonse, ndi akulu akulu, awagure, ndipo awagulira magari moto. Motipo sajedwa pompa no muo na inuyo, andu amene anka gudubuka aja. Amene amakhala osadya ndikumapangisa ma press briefing kunena kuti chiri masana mwalire bwino ndipo zikutipweteka amene ajamua ona akuyendera magali moto ena mwaiwo agudu aso kuchokera mu timu imene ya makandulo tikunena pano akupanga ma meeting apansi pansi ma meeting opsha ndipo kutoloka ku UTM anthu athanako anthu athana panopa za sandukano sopano UTM 4-0 apapa tikunena pano mukazaona anthu akukwera magari moto osiyana siyana ndikumapita misonkhano osiyana siyana ya president amene ajao siya UTM amene aja ndi anthu a MCP koma mbopeza anthu aja apanga chimvano chamavu agwirizana ndi akumagula ma t-shirt kugula nsalu kugula china chili chose chofunikira mabaleta mkati kumavazika anthu okuti ndi a MCP koma azioneka ngati ndi a UTM ndalama ndizoopsha kwambiri ndalama ndi gwero la chimo ndalama ndi satana MCP itakhala pansi inaona kunena kuti ndi mmene ziliri zinthu mmalawi muno palibe amene atazachite nawo patena malinga kuti anthu adanawo kukhosi ndi mmene ziko likuyendera ndiye akonza pulani pogwirisa ntchito makape pogwirisa ntchito anthu asizina ntole anthu augogodi anthu okonda ndalama asatana agulagula amenewo apa sandalama ndipo ndalama zichichoka ku miscellaneous account ndikumagwirisidwa ntchito ndipo kukutuluka ndalama zoopsha ndipo ineyo lero ndipamene ndaziwa kunena kuti zipani zina zizimaoneka ngati za ku family sizimalakwisa ndipo inu akufamile kwa chirima ngati mukufuna kuti nzimu wa mbale wanu uuse muntendere legacy yake zakhalepo mukuyenera mujitepo kanthu ngati simujitapo kanthu ndafuna ndikuuzeni kuti muiwale ndipo inu amachalishi ngati a Roman Catholic kumene kumapemphera chirima ngati simujitapo kanthu ngati simulowerera muziwe kuti UTM ija yatha chifukwa pakale panopa UTM ili mmanja mwa satana UTM yagulisidwa ku MCP zulo zulo li anthu anapita kukamulandira president ndipo kumene kuja anapita aja osea aja ndiwogudwa ena amatengedwa ku area 25 ena atengedwa kuchokera ku Mpoto ena atengedwa kuchokera kumwera ndipo eni amene timaziwa ife kuti ndi ya UTM amene aja osana pezekepo muziwe kunena kuti ndalama zikusintha na ndimanja ndipo muiware inu akubanja muiwaliretu nzimu wa mbale wanu ndipo posachedwa pompano china chili chose chitheratu chuma cha masiye anthu akuchigawana akuchidya kudya chuma cha masiye kuchidya ngati chikudya ndi njenjete ndipo ineyo ndamuziwa munthu kuti munthu ndiwoopsha amene ankagudubuka aja amene ankaoneka kuti awawa akumukonda Saulo Sichirima ndi amene ali pasogolo kupanga zinthu zoopsha kuti munthu uja basi akwiriridwiretu kukwiririka asazamvekeso zina lache ndipo panopa akufuna kuti akulu-akulu wonse amu UTM amene asalamo ndi mtima weni mu UTM mo anthu amene ajawo akukachosedwa wose ku convention komanso ena akupezeredwa mirandu kuti amenewo amangidwe ndi mmene tuziliri kubanja la UTM ndizomvesa chisoni kwambiri zomvesa chisoni ndipo munthu akati azizuka kumanda ndikumaona zimene zikuchitika a Saulo Sichirima akanagwesa misonzi akanadabwa kuti kodi awa ndi awakundipereka ine monga mmene anadabwira Yesu anadabwa kuti inu zoona mmozi mwa inu akufuna andipereke zoona kukhala koseku, zoona mmene mmakhalira ndi chilima muja lero mwatembenuka ma regional governors ena kumachita kulankhula pa maliro paja ngati akufuna amenye munthu koma lero alandira ndalama ndipo abale anga ndalama ndalama mboma muzilimo ndalama zaphweka ndi chifukwa chaika iwolo muione MCP yo yasavuka ya iwala kunena kuti boma ndi chipani ndizo siyana lero mwaone a spokesperson ya chipani cha MCP ayamba kuendera ma project kumaenda ma project kumabwera ku Blantyre kuzomba ku Chancellor College ndikumanena kuti chakwera delivers koma ndi amayi ndiye mwayamba ndiye mosusukatu sukulu yose ija munaphunzira ija mukulephera kusiyanisa pakati pa ndale pakati pa ndale za ku Japan ndi ntchito za boma lero mukutenga anthu ama kamera MBC ya anthu opusa ijayo anthu aje azatenge ukhauka ku MBC ndikumaenda nawo atola nkhani amene imanama ngati ndi National TV koma ili station ya makape imene yasanduka nosopano ya anthu a MCP ndikumajambulisa nawo ma project okuti ndi aboma koma ndiye mwayamba ndi phuma atu mwayamba ndi phuma amayi anthutu ankakutengani ngati ndinu anthu anzeru koma ndithu ku MCP kuli anthu ooneka anzeru koma ndi zibekete zokhazokha zibekete simukutha kusiyanisa pakati pa nkhani za boma ndi nkhani za chipani mungosavuka basi ndipo abale anga ndikufuna musamalire amalawi muzimva ulo a secretary general wawo akamalankhula pa msonkhano akunena kuti olo mutakhala kuti mwamangana anthu mwajoinana anthu mwapanga ma alliance olo fifite ifeyo tizakugonjesani muziwe kunena kuti imeneyo ndi pulani yobera akonza kale ndipo tikunena pano anthu ena a polisi ena anatumizidwa ku Rwanda kumene akumnama ngati akukapa ngati ma degree koma kumene akukaphunzira za umirisha akukaphunzira kuti mavoti azabera bwanji chifukwa ngati ine voti yanga ili m'manja munthu wake voti ili kuchitipa m'manja mwache kukalonga m'manja mwache kunsanje m'manja mwache ndipo okavotani munthuyo lero liwina azikaima pa msonkhano ndikumanena kuti mufune musafune ifeyo tiwina mungoziwiratu kunena kuti anthu amenewo ndi achinyengo ndipo akupanga za chinyengo akufuna kuti abere zisankho kutero kumene agula UTM mu akufuna zizanama kuti fitinali pa mgwirizano ndi UTM ndipo zija zokuti UTM yatuluka mu mgwirizano mukuziwa ndinu ma few individuals amene mukulemekeza mzimu wa chilima ndipo muziwe kunena kuti ma delegates anu amene muti mupite nawo ku convention si ma delegates a UTM anthu akuluakulu okhawo machiamaniwo ndanindani azakhala a UTM koma ena wonse azakhala a MCP motero kuti tinene mosabera kunena kuti posachedwa pa MCP iliso ndi convention ina imene izaoneke ngati ndi ya UTM koma cholinga akufuna akamusiye pa mpando munthu wina amene ati agulise UTM lero mwaona makandulo aja akupitirirabe misonkhano ija anapanga a UTM ku mzuzu mwaona apanganso wina kutero koma DC alemberedwa makalata kunena kuti osazalola msonkhano wa UTM wa makandulo ndi imene boma liliritu motero kuti UTM yeniyeniyo imafuna ipangise msonkhano ku Lilongwe koma anachita kunyamuka anyamata ku State House kupita kwa DC konko ndikukaonerera kuti alembe kalata futi zawo zili kuno lembani kalata DC yokana msonkhano wa kumasintha ndi imene zilili kodi tuboma ili ndilosavuka tikunena pano pa tikamanena kuti boma losavuka likufuna ligulise Korani munthu wina anayitanisa Korani kubwera mziko muno kuchokera kunja makatoni a Korani mwalomo kuti iye uchakawombole munthu chasana pezeke ndiye lero boma kuzera ku MRA likufuna ligulise pa auction Korani Mwala mwakuti akanango tenga Korani yo ndikuchita donate ku Muslim community. Kuma Korani ameneyo akumugulisa. Ndi boma la machale kwambiri, boma la anthu oneka ngati opemphera koma ose ali a Satana okha. Tikunena pano a program ija imene amanena kuti ama tax system si, imene amanena kuti ayimisa ija. Ikuoneka ngati kupangika machi nsisi a business muziwe zimenezi. Zulo zulo uli AMRA anali ndi meeting yao ndi ntolankhani wina ndipo apanga programu yonena kutati anthu azigulira tu mastika. Iyi ndi programu imene yabwera mwazizizi ndipo ifeyo ngati a Malawi sitilola kuti programu imene ipitirire. Boma lacha kwera, boma losavuka, boma limene doesn't have any welfare ya anthu ake amene ambiri mwaiwo ndi osauka. Ndafuna ndikuchenjezeni inu aku UTM makamaka aku famire nthawi yokuti muchite intervene. Mubutenge chipani chambale wanu ndi inoyo chifukwa anthu maskavengers manjanjawidi agundika. Ukamamva maina anthu amene leroli amamutha wachilima ali moyo ndi amene akubwerera kukatenga mipando afunafuna mipando ati agawana kuti iwe ukakhala regional governor, iwe ukakhala secretary general, iwe ukakhala president, ndipo akuchita kunena kuti wina akachoka ku convention manja ake ali pamutu. So kairo nonse amene aku UTM ya genuine yo mukufuna so president. Koma gula koma chirima zimu wako uzi usa mtendere. Mwana iwe unali wanzeri, unali wama standards. Lero mene wa mwalira mwantu wa kuona ngati u president ndo opweka. Ali esi yango bwera, ndi asabwe omwe, atafuna akare ma president. Kumuza kuti can you construct an English sentence? Kapena four statements in English, one cannot say, cannot speak English. Kuma kufuna kutakale president. Why UTM? Juma Jamazie. Bon Kalindo. The DC. UTM 4-0. Asatana. Akuja ndalama za Mazie.